Yeye wana mamani anafanya na kosa kuti akinishika mbongo.
Shall we find it?